Sanibani guys, igama unqobile, nginiphathela amazwibela umkhokha angomhlaka 9 January. Namanje uzamcolaka kabuyele ekhaya okwenza ukuthi umndeni wakhe ukhathazeke usuku nosuku. Okhulekani uba neyinsolo zokuthi amadoda omkhandlu anesandla ekuhambeni kwazamcolo. Uyakholelwa ukuthi bamakhele uzungu bambulala ngasese ukuze oyedwa wabo abe umholi webandla. Bathi abomkhandlu uKhulekani uselahlekelwe ingqondo nokuthi ukhuluma nje kabi nabo akakhombisi ukuhlonipha uyabadelela. Uqhubekile kuKhulekani washo ukuthi nobaba wakhe bamfakela ushevu emanzini wagcina edlulile emhlabeni. Kusho ukuthi bafuna ukuqeda wonke umndeni bawujuqe nje ngoba nakho befuna leli bandla. Ophakathwayo bezizwa ekhathazekile ngalezi zinsolo ngoba yena uyazi ukuthi asoze amadoda omkhandlu aphendukele uzamcolo ngaleyo ndlela. Kodwa-ke uKhulekani ubengezwa mshini, ubebona nje ukuthi kukhona ukunuka santungwana kula madoda. Ngapha umphephethe uhambile wayobiza uDlalisa wambuza ukuthi kungani uSphamandla ambiselile ebandleni. Washo uDlalisa ukuthi ngoba unamandla uprofetha futhi akwazi ukuxhumana nabantu asebalala. Uthi pho indaba nanamanje ungakasitsheli ukuthi kwenzakalani kwindodana yami. Wathi ngoba abantu abakanginikezi umlayezo laba sebalala. Wathi ngicela uhambe manje endlini uyokhuleka ufike uthole impendulo zokuthi indodana yami ikuphi. Wahamba-ke ngempela-ke uDlalisa ehamba nomama umprofethi webandla baye emfuleni bayokhuleka ukuze bethole impendulo. Bathe sebekhulekile bememeza bebheke phezulu bebiza uMvelase bafike lo moya ofanayo. Base babona ukuthi sekuyisikhathi ukuthi behambe beyotshela umama umphephethe uBusisiwe kanye nonomkhosi ukuthi kahle kahle batholeni emva kokuthi bekhuleke. Bathole ukuthi uSphamandla akasekho ezweni labaphilayo. Kodwa-ke noma kuthiwa umphephethe bekade sephatheke kabuhlungu sibona ukuthi oh hhayi kwamphinde kwenzeka kumyeni wakhe, uBusisiwe nje umane wangakhala-ke wathi cha, wami umyeni usaphila, ayikho le nto ekhulunywa ubabudlalisa. Lapho nomkhosi bese siqala naye ekhala benomphephethe. Kodwa nje uMabusi ubekade nje nesiqiniseko sokuthi hhayi uSphamandla usadla anhlamvana. Iphele lapho-ke guys, ngicela ningakhohlwa ukusubscribe. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nilalela amazwibela. Ngiyabonga. Sanibani guys, igama unqobile, nginiphathela amazwibela umkhokha angomhlaka 9.